attention kiasi. Attention.
Pitia message.
Weka tick.
Tick.
Umeamka fiti weka tick.
Tick.
Kauna pumua weka tick.
Tick.
Ah, ni dope. Dopa. Nitwa Jabidiso. Hapa naogopa. Nishinda niko show gospel. Nisho stopa. Kama hini moto na nibomba.